da dann die ab.
Nyaus, kulolonke ilizwe liphelele. Akho intetho ntethwana eyake yohlula ngokutsala umlomo.
Kodwa akho umntu ofuna undimamela uba ngifuna uthini mna nje tata. Ungumntu ndibize ethe ethe.
Elakho lithini ke Nyaus?
Tata, banintsi abantu abafayo unyaka nonyaka besiye entabeni. Mna ndithi bandingaya mna bengokuqala ukuya esibhedlele. Banintsi abanolandela emkhondweni wam. Singasindisa iimpilo zabantu.
Eke, nyanisile apho. Kodwa ke, sineveke ezimbini mna nawe sinokwenza uthethathethwana ngale nto. Okwangoku kufuneka sibheke esibhedlele, siyovula esibhedlele.